ni COVID-19. Kanzike malange lamahle esekuvele kungena sona ke silo semhlaba lapha singathwe ngilolubandla lenyuvesi saphinze sasingathwa ngilolo sabambe kuba ngundvunankulu nabo ke bantwa bengkhosi kusendeka konke loku nawo ke ema lecturers siyabona nebelanga avele ayangena khona lapha lokushona ukuthi umsebenzi utawe uqala kuthi madudwani kulabo ke ba 2019 kuya ku 2020 labaphotholako bayingulungwane nemakhulu lasithupha nemashumi lasihlanu kubili bese ke ba 2020 kuya ku 2021 bayingulungwane nemakhulu lamane nemashumi namabili nakune ba 2021 kuya ku 2022 baba yingulungwane nemakhulu amabili nemashumi lasihlanu nesihlanu bese kuthi ke ba 2022 kuya ku 2023 lokungumnyaka losedulu balikhulu nabane 104 lokwendayo ukuthi laba portfolio elangeni lalomhla babe dingurungwane letine nemakhulu lamane nemashumi lasithathu ngathi ke lamathathu nesihlanu 4435 ageke nebelanga sithamele ungena kwaso silo semhlaba silingana
Thank you.